Manje-ke sisizokhuluma ngento ejwayelekile kwi-calculus. Siyibiza sithi i-chain rule. I-chain rule igama layo. Uma uzwa igama layo ngathi uzobona ngathi inzima noma ayijwayelekile, kodwa uma siqhubeka ukuyenza uzobona ukuthi ayikho into enzima nge-chain rule. Uma ngithi mhlawumbe h of x equals sine x squared. Sine x squared, loko kuyafana nokuthi sine 2 sine squared x, ngese kodwa ngizokubhala kanje. Bese sifuna thina i-derivative ka-h of x, so h prime x, i-derivative ka-h with respect to x. I-chain rule ke i-function ye-composition ye-function. Mhlawumbe u-sine x ungaba i-function yama-derivative amaningi. I-chain rule isitshela lokho-ke ukuthi u-sine x squared lo ungaba i-composition, ungakha ama-function amaningi kuneyodwa. Lana sithi-ke derivative with respect to x ka-x squared, siyazi ukuthi siphuma no-2x, angithi power rule yethu sitshelile lokho. Uma sithi derivative with respect to a ka-a squared, siyazi ukuthi nakhona siphuma nobani? No-2a. Kuyafana nje naloku 2x, ukuthi nje ngifake u-a esikhundleni sika-x. Uma ngithi-ke i-derivative with respect to sine x ka sine x squared, siyenza njengalawa laphezulu nje ukuthi si usine x lo usumele le number le lapha ebiye lapha phezulu, angithi bese x squared, so usine usuyile constant, ngakho kusoba no 2 sine x. Yabona ukuthi sikufaka ngendlela efanayo, ngisho sino sine noma sinama number noma sinama letter ama alphabet. Lana-ke khona sizoqala ukumultiply lokhu kungaphandle, yabo lo x squared lokhu kungaphandle, 2 sine x, 2 sine x over, ebese-ke lokhu kungaphakathi, 2 sine x, ngishintsha umbala wami, ya bese lokhu kungaphakathi, sine x, sike times maku derivative with respect to x ka sine x, angithi siyazi ukuthi sitheuba ukuthi sithe u cosine x, ngakho sibhala ukuthi sike times cosine x, ngoba derivative ka sine x siyazi u cosine x. Yes, no 2 sine x times cosine x ke lana, bese sithi over malami. Okay, ebese lana sithi-ke loku i-derivative ka sine x squared, derivative ka sine x squared with respect to sine x, derivative ka sine x squared with respect to sine x times derivative ka sine x over derivative ka x with respect to x. I-chain rule yonke ke le sitshela lokho esikade sikwenza la ukuthi i-function ingakha ama-function amaningi. So lo sine x ungaba i-function, ungakha ama-function amaningi. Uma sibuka ke le nto esiphume nayo la njengoba kade sisebenzisa i-chain rule, siyabona ukuthi lo derivative we sine x bangakhanselana, ngoba ama fraction asitshela ukuthi singenze njalo. Lokho kutshela ukuthi shothi singasala ne derivative ka sine x squared with respect to x, uyabo, ngoba o derivative of sine x bakhanselanile, wasala u derivative of sine x squared over derivative ka sine x. I chain rule isitshela lokho ke, siqhubeka siyichaza kwamavideo alandelayo.